I te huarahi hoki mātou i te rā nei, e whakaemi ana i o koutou ake whakaaro, e pāna ki te tahua pūtea.
Pari ai tino whakapono, ka whakarite rātou i etahi pūtea, hei tino āwhina i nā iwi o timoti nei.
Ko te āhuatanga kei roti o nō rātou nei ringaringa, mike me nō rātou nei whiringa, āhua whaiti nei te āhuatanga o te tiruhanga ki ngā nā rawa o Aotearoa, e ki hai rātou i titiru ki te āhuatanga o te rawa kore.
Whakatūwhera huarahi mahi mā ngā tāngata Māori, mā ngā tāngata katoa o Aotearoa.